Ebusia anokwa momienka na asase edi nooma. He Esther otwedi ampo nyankopon wonfa okra insi. Yo, I was in for a mutiny, my ass and wash me, and more modest concrete scout, Nana Prempe, and a castle. I was here, as I say, a year Facebook, and a man something tankers and so, yen in a yaqua, yebus, you know, and penny for say, or young coda and order. Now, and cry, I and sacking Nana say, a year a rabbi, I a friend Esther, Ousu answer, and your queen share were a year a crack to Cape Coast Quantum Ponoso, a masabra make a say. Ewurabano atoa nananmu wensie do ewurabe ye fren Esther wo wusui ekra ne maame ne abusuafo se wo kwaeyie e wo Cape Coast aba.
That's why let me show you know when you have a pain mom.
E bom pai na wo kodo unka wo unka to ni wo
nikata me ni pa. I was in the spirit but not I was sure. Touched so I just wanted to take a video. I love you. Thank you, yeah. Me feel bad. I'll be back. Peace out.
Ebusia, Esther nsen penny for say a ye a yon kujan kujentino. Esther ekra ne busia for say wokwa kujana down for bako a ye anasa asem kesi we anasa the hosem we ekusi ye. Busia sa kwen shia we e si wo a ye Cape Coast ne akra kwantin pono so. Ama sabra meka sei ebusuafo charge na mefa sa kunya weso ama Esther owusu ansa ebusuafo ene ne nanfofo nyina hyeden ne masa momo yakọ na Esther owusu eyi obi a wovie school ewo eye enfansman senior secondary school nti adofo a ebia ne mfo nyine no eye mosem nim no ana se mwashia ni baby peno eye Esther Owusu a wovie sukuo eye enfansman senior secondary school ana sabri amekasei wada ni bonkumso ebusia eye arewose mpe yi ni mumeza nse mpe nifuwa se yidrua manfonso a na yakai ya anu mtino mefa saa kunya weso ama miemi nyaba eboni demrifejiye uchiri ya mponya mkupo wongkwa so enfa nekra insi yi. Se asama ndo eyo omaya. Da mkwa mebino yeni na ibishi yao. Ebusia woshe eye akwenshia huduo. ACC ewo ye ya kwenso na eya rehosem. Sa video zibisi yon maye aye. Efrise akwenshia ebeti miyato me. Ebeti miyato wabibia. Enu nti na dane de nyina se akwanhyia bisia na mababo nti na mababe chirechire nsemu na makoso etu nipafo ebusia eya akwakoye se akwanhyia ekum nipa esere yare mpo ewo man gane mu mahwe acheke ehunu se yare bie ne wo a ekum nipa esene akwanhyia. If you say yare kodie wo eye COVID-19 anase coronavirus ba impuno enya ade a enipa dodo a omofa saa yare we ho ewu anase omato nanan wonse adu impuno enya ade a omedru be 1000 nemum wo hwe eye ekwan enipa fa so ehwire omunkwa ewo ya kwantimpon so a ebusua ese woni enso kachire na anu me ye video a mede eye video be to aso anka mo hwɛ ɛyɛ enipa nam a atete agu ɛkwan no so a anka busua wo ho bɛdwiru mekɔ so asrɛ yɛ mpanimfoɔ sɛ ɛdrum pɛmpɛn so a ɔman dane mu no yɛ kwantempɔn no yɛhia ɛyɛ ɛkwan a ɛban trɛ ɛsonwa wo hwɛ ɛkwan akwantempɔn bi te sɛ ɛyɛ Accra to Kumasi road anaasɛ Cape Coast to Accra road anaasɛ akwantempɔn akɛseɛ a ɛwɔ ɔman mu no ɛyɛ akwakɔyɛ sɛ ne nyina akwakɔyɛ single road abusua awerɛwo sɛ mɛwɔ mu no sɛ wohwɛ ɛkwan ne nkyɛnkyɛn a ɛkwan a ɛda hɔ ene ye frɛ sɛ enwura agye kwa na boss no etika wei ana ka besia hodo a ye sɔre ye mpenifo mo kokɔbɔ ana ka mode ban ekwan nim anka sɛ bi anka betimi ate ana sɛ betimi abrɛ ye akwanhyia hodo a agye Ghana de hye nkwa firo mo nsɛm no ebetimi abra no abusua akwanhyia enim politician no akwanhyia enim eye osofo akwanhyia enim se nipa asumasi wo ye odefo anaso yo hiani na no se muhunu ya eye npp fo nipa omoyi na si wo se ankomo nkono nkoto no so aba opanyini baako ono zo sai kwan wo fa aso a wo firi atiasefo asasi we so eye akwanhyia etino anokura enokura nkyenye mpenimfo ne se akwanhyia ebetimi age wo manpanyimpo enkwa firi ne nsem wekura kyerɛ wo se anase wekura enkyerɛ ye mpenimfo ne se akwanhyia ebetimi age wo manpanyimpo abedi akyire nkwa firi ne nsem eti ebesrɛ ye mpenimfo se ya kwantimpo ada ne de nyina yede ya no asi so aye ka se ye hia double road wo manpanyimbo baba besu oman oman konkro Ghana kunya kese ne su bia ba wo de bɔ no ho sam safohene anaso wo de bɔ no ho sam na ne se me baaye mayi kwan me baaye maye kwan ba busua ebesi ne ye hu kwan papa aye mpenifo ahia maye da wo hwe ya kwantin pompa san video yi na eni kwan kura se me kasa efi se maye san video yi aye 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 sa wo tan follow me anaso wo tan hwe me video sa wo be hu se video bi se ma koso aye 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 sa ebi wo kro na mitimi twa eye aburochire ha na se Germany ha me kase free mitimi twa o ma kwantin pon e de kire ye mpenifo enye se bi ye mpenifo munim o enye se bi me sori a menum na ye me hene ana me pesa me kasa na menum na ye me hene na eko na emum me hwe eye ekwan abrofo fa so yom nooma na ye mpenimfo ma ba be di o man konkon Ghana so nya no omunyina tena brochire da na ebesi na ebepem ne omuntimi enhunu nyansa se ya kwan no eno ne nam so ma enipa dodo na ehwere mu nkwa because ekwan no eye busy ana ekwan a se bi eye contemporary tem eye busy no eye den ya ye benya driver fo bia omo so be yom adwen se o menye overtaking a hodo ne adiade eni se kwan no ebom be 34 ansa na kwanhyia kura ensi wo baabi no na abusua ano eden ba ansa se ekwan ni susa ekwan ye single road ntino nipa no to na ne no to na ne no hwe na ka bia ma no ye na adwen se wo yi ni ti ayi afa ho wo de omo de omo adwen ene calculate etubo se wo yi ni ti o gbo so akwa kwanhyia ka bi na grass abusua ya kwantin pon no e kum nipa ya kwantin pono eka ho ana nipa ho do bebre e hwero mu nkwa e wo kwan so mesre ye mpanimfo se omunim de eto omunye de ehia ansana ya ye de fata ya kwan no nye ya kwan no e kum nipa ya kwan no e gi akra nkwa efiro mu nsem abusua eno nkoda nchen ade ba ko a ana ase nkofo ba ko a omu kum nipa omada no omu abeyfo ene abonsamfo a omu kum nipa pa eya driver fo dodo na e kum nipa abusua driver ni a wa bre anke wose wo parke no wa gina home no obehwe driver ni so o kumasi to Accra metako kumasi to eye Cape Coast metako Cape Coast to Accra metako eji we dia nya dia magima home na kwa ne se wo ko ebi mutime break to the extent se instead so be pake kan no na wa gye na home no wo se mekɔ busua anka ekwan e wo bi sie no anka be hia a driver fo mi no anka we kwa na ko bra na kwa gye na home na wa gye sie ani mu de ama ne nua na ne nua de atoa so ba wo hwe o man Ghana mu a wo bia fi se ono ne de wo ye chief driver obi create me kasa me Misuya kechi anamikwi ka akrane yawo meme ye chief driver metinyako papa driver ni ne de wakwa akodru driver ni ne de wakwa akodru etiae mu mienja ayesema kesee no mesre Ghana driver fo se aya mu nja ayesem beberebe no na omo mani pankwa ho hia wo mo abusua Bronya eba bebei. Ude obe kwe akwenshia hodo a. Ebe sisi ewa ya kwante mpono so. Nini na ye kwante mbrante mo. Wepe suwa kwante mwoko feni pa. We drive ni biti mishia na nyonko drive ni. Nwa kache na nyonko drive ni se. He, we meyukwa kushio mwagu haba u. Meyukwa kushio mwagu haba. Ampe ni ampa. Na wako. Nwa kwa kushio mwagu. Dia nwa pache nyanse. Meyukwa akwante m. Asa baba be fa load fofro sa dia ko nemu esa se wo se me kwa ko hwi omagu abanti no hwemrika tente asa driver ni no be ko e wo kwa ne so contemporary tem ifi so be se wo biti na eye sales aye twa e dia to om dia manu no wo be se wo biti se ne be ye obenya kakra dia hye ne butum enti be bia wo se wo ko 50 kura na no ne na 120 abusia bronya e baba be wo de wo be hwe Udo be hunu akwanhia hodo a ebesisi ewo yakwantempo no so enye beifuo bi anase nya bunsem bi ene wo hye baabi na wo ye no ma o eye ye na na ye ho abaifuo ye na na ya dane ye ho abunsamfuo ana ye kunkum ye ho ebusia enye beifuo bi ene nya bunsem bi ana ma akwanhia esisi eye contemporary tem eye ntubuase adrava fuo bi enni eye careless driving bi adrava fuo bi echi wo kwa no so Eye unnecessary overtaking bia a driver for ni binom eye wo kwan no so abusua se metisa kwanhia sia on aya na eye me kra ya me rate me wo because wo hwe ekwan nipa efa so e hwero mo nkwa ekwan nipa efa so ewu na abusua aya na ya re hosem ento wada we ebetima to bi bia enti e besre gana driver for se yenim ewo mu se ekwan ne nye Nemum si ehu ekwan no so fa se mpanifo na bubu nwa guo maso na omo mpese o metie yusufra ekwan no ekuma enim politicians ene enim panini bia o enim odefo ene enim ohiani ye nyina etiniwu eni se mpanifo na bubu nwa guo omaso na omo mpese o metie yusufra na oma ye de etene e de maya mesre gana drawer fo se monso so monya hweye kakra Monya hwee kakra driver need me fa kosua driver need me fa kosua egu kemu from Kumasi etu Accra abusua kosua na driver ni no afa e de egu kanim no wodi kosua ne wurade e kwa koma abra kosua ba akokura crate ba akokura emobo abra crate ba akokura emobo nemu se driver ni e fa nipa e de egu kemu a wodi nipa me firi Kumasi akwa kodru eye nkran no Wadi ni pan be free and cry akwa kwodru Kumasi no na baako nsaate na baako hwoa ayi na baako tiate na enipa moja e prem nipa e we frɛ sɛ Accra to Kumasi road nemom se kosua ana ofa aya obekwa kwodru nkran no obekwa kwodru Kumasi no na kosua no baako kura nu a abobɔ baako kura nu a abɔ ebusua adenti na ye di ye ho aboro saa So what me fa kosua na so what me ye kosua ho ahweye a adan ti na nipa nkwa a wafa na o musa do musika sa pi so dia ma no adan ti na wo ma nipa nkwa ho hia o sa driver ni bitime de anase moto okada man et me fa kosua na wo de sum eye ni moto to kosua ni sheki kosua ni mbobo wo de kosua ni urade be kwa koma no e wa asudue kwan so Nemu okada fe ni patna ne toa obekwa akoduru no na nipa no waye nyamedia obekwa akoduru no na wo kum ne ho asa kum nipa no abusua se asaman do eyo man a esa driver kwase ampanyi bi ahweye a wanye ntino yebekwa akoduru asaman do no na enipa bebere mo body na kwa no ebi ayira body pass no ebi ayira tabusua mumie nyina yanya ahweye me nana kaase bi de kire me Oje sa wonam kwan so na wo chika driver ni na wo ba no fa ne se wabodam fa ne se wonim ka atwi enti wo chi wo de no na wo nsonso no wo chi ono de no e de ma no enti se wo chi wo de no na wo chi de wo hia no no wo chi ono so no de e de ama no de odi wa chi no na wo de wani to e hwe no se ne be ya ono nsonso no wo betimi achi ono so no de e de ama no ebusua Mumie nyina nya hweye se ne beya akwanhia hodo a esisi wo yakwantempon no so no anu betimi abrase ano ebeti mi abrase na enipa ewu adrawa fo ni bebre obi wo ha otimi ka se meme de se menom nsa ana me ka twie eba abusia adrawa fo ni bebre timi ka se ansem no etu sa ohwe oman ga na mu a adrawa fo ni bebre ewe nsa ebro nsa no mu te ka este anim obi wo otimi ko ayie otimi ko party instead se wa bro no bepe baby achia no ato ana so de kan be man na danfo bi atwi no da bi o na ne nanfo te kan mu na omo bonu se na omo manifest akwasia pia ye ye wudeni uye buei a akwasia pia de wonom nsa ana ne ka atwi eba bi nia wuti ma na sa wo hweme wan hwe obekwa kokumu na ono akwasia pia na wo twi kan ne de na ne nkwa e dan nkuta no mo mi nyina nya hwe ye enu man kitin kiti bi wo ho a so wo bie wa no se wo kire gane ni a obeka a kire se wo kura wo kase too much wo kura no wo ye too no enye too no bi na nipa ye o nemum enu man bi wo ho a ebusua mom ye nya hwe ye wo no mun sa men fe twika so wo no mun sa twika na akonya akwanhia enye beyifo bi na akun enye bonsam bi na akun so wo koyo overtaking ebre a eni kwan so yo overtaking na wo koyia wa kwanhia wu a enye bonsam bi na akun ene enye beyifo bi na akun nemum eye wa wani da ho ana wa waje won kwa e de afri wonsam ebusua esanse bonsam eni lawyer esanse beyifo eni lawyer sintino dane de nyina akwanhia a efri ye na se esia ye se ye bonsam akwanhia a eye ye na ye mfom so se enye sisi pe ne da kwa akwohye bonsam mumi ye nyina ye nyahweye ebre a ye kwa kodi eye bronya mumi enyina enya hweye ewo yakwantin pon so se ne beya ye nkwa ebetimi akutaye abusua enkwa esombo so wo nkwa na waade mesre gana drawafo ene obi bia wo fa akwantin pon so se mumi enyina enya hweye na me kwai de me fa sa akonya we so ama eye esta owusu na busua fo nyina ya akọ abusua wo hwe video na me de kire mo na na wo kra ne maami o wo se maami me kwaba me kwaba o sana ni padodo na ekra omabusuafo sana ni padodo na ekra eye omawofo sana ni padodo na ekra eye omoyirenom ene omukunu omo kwaba o ma me koya wa mabim ni padodo na kra omoma obu okro ne ne men nyina timi konya kwanhia wubom abusua eyare hosem okwabo ma me koya wa mabim okwabo papa koya wa mabim okwabo oba ekoya wa mabim ebusua mumie nyina nya hweye se ne beya akwanhia hodo a esisi ewo ya kwantin pon no so no ano betimi abrase wotwie de aponyankopon hyira mo hye sa video yi se ne beya be kwa akire ebusua